umuririmbyi D1 bimusabye igihe cy'umwaka umwe gusa kugira indirimbo yiwe Zero ishobore gukwiza umuriyoni wa viewers. Iyo ndirimbo ikaba yari yasohotse tariki 19 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2022. Uyu munsi turiko turavugana itariki 12 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2023 ikaba yaramaze gukwiza umuriyoni wa viewers w'abantu bamaze kuyiraba ku rubuga rwa YouTube. Iyo ndirimbo ikaba igize kabiri y'uwo muririmbyi D1 ishobore gukwiza amamiliyoni y'amaviewers ku rubuga rwa YouTube. Inyuma y'indirimbo yashoboye kuririmbana n'umuririmbyi kuva mu gihugu cy'u Rwanda Social Mula, akaba yari indirimbo yari yasohotse ku izina rya Body. Uwo munsi rero tuvugana agiye mu rutonde rw'abaririmbyi hano mu gihugu cy'u Burundi bafise indirimbo zigera kuri zibiri cyangwa zinarenga zifise amaviewers arenga umuriyoni ku mbuga zabo za YouTube. Ni ikintu cyo kumukeza cyane kuko atari ikintu cyoroshye. N'abaririmbyi benshi bakoze imyaka myinshi mugabo muri kariyeri yiwe y'imyaka itatu gusa ari mu muziki amenyekanye, aramaze gukwiza indirimbo zibiri zikwiza amamiliyoni y'amaviewers. Icyo rero ni ikintu cya mbere cyo kumukeza no gukeza iteka music isanzwe imufasha muri ibyo bintu no kumutera intege kugira ngo ashobore kubandanya akorera Abarundi yikorera nawe nene, kuko biramufasha kubeshaho umuryango bikongera bikanamubeshaho. Tunakeza kandi abakunzi b'umuziki w'u Burundi kuko atamwebwe nta twebwe, atamwebwe nta cyoshoboka, atamwebwe nta cyokoreka. Cyo ni ikintu cya mbere cyo kubandanya dushimira mwebwe cyane kuko ari ibintu by'iteka. Twahora tubibona mu bindi bihugu aho abaririmbyi buri muririmbyi yabo mu underground canke uwo ari we wese ashobora gukubita indirimbo, indirimbo yose asohoye ikakwiza amaviewers umuriyoni. Turiko turabona n'abandi baririmbyi batari bwayakwize bariko baraza. Turabona Big Farias arafite indirimbo ya kwiza umuriyoni naho utari kwishene yiwe, ariko kandi turabona indirimbo yiwe Superman iri kiraza neza. Nawe nyine twizere neza yuko mu ndwiza tuzoshobora kubamenyesha amakuru y'iyo ndirimbo nawe nyine yamaze gukwiza umuriyoni w'amaviewers ashobora kuyikurikirana. Nisteni presenter nkuko musanzwe mubimenyereye twari twarakwamye gatoyi bivanye n'ibibazo bigiye bitandukanye twari twaragize ku mashene yacu. Murabona ko twahinduye n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Tuzoganira byinshi kuri live tugiye gukora kuri Facebook page yacu ya Sten TV Worldwide kugira mushobore kumenya neza na neza ni igiki cyari cyatumye dushobora kwicara, ni igiki cyari cyatumye ibikorwa bimaze guhagarara, ni igiki cyatumye duhindura shene. Kora subscribe wewe wari warayikoze kuri Sten TV ya mbere. Uyu munsi turabandanya ibikorwa kuri runo rubuga hama mubandanye kudutera intege nkuko mwari mwarabikoze. Yari page yarigeze ko ibihumbi birenga bitatu. Uyu munsi turi kuri subscribers zigera kuri 10. Turashaka rero ko mubandanya mudutera intege kujya mwari mwarabikoze ubwa mbere mu mezi atandatu tukaba twari tugeze ku mabyiwazi igihumbi. Uno munsi turipfuza mu mezi abiri ko tuzoba twayakwigije na cyane cyane yuko twari dusanzwe tubafise. Kora mu partage menshi amakuru azobananya bageraho ku bwinshi. Dufise ibiganiro byinshi twabateguriye, tuzokora live tuzobamenyesha. Ibyo byose muzogenda mubikurikirana ku mboga zacu zigiye zitandukanye haba Stand TV Worldwide cyangwa Stand Presenter Instagram, TikTok, YouTube, Facebook n'izindi mboga zose zigiye zitandukanye. Turabakunda cyane. Kuri no gukora subscribe, like, comment, share n'ibindi byose bizokwikora.